ezinụlọ Chief Honorable Damian Orjiako Amadi JP nke obodo Umuduru ọhụ ụlọ anọ ndụ gbaa n'Imo State ji obi ọcha akpọkọ ọhanaeze ikwu na ibe ndị ogọ na ndị na-agụrọhọ ọfọ ndụ maka ndụ ọma na akwamozu nke nnukwu nna anyị ukwu Nze Chief Honorable Damian Orjiako Amadi mgbe ọnwa iri na abụọ nke afọ gbaa mkpụrụ abalị iri abụọ na ite naanị na nguru Nze Chief Honorable Damian Orjiako Amadi Nze Chief Honorable Amadi hapụrụ ezi nwunye ya ezi nne Lọlọ Priscilla Amadi nwa ya nwoke Maazị Nnaemeka Amadi ada ya nwanyị Princess Chichi Amadi Ojinaka ogo ya nwoke Prince Ụzọ Ojinaka na ọtụtụ ụmụ ụmụ ya ndị nwoke na ndị nwanyị aja misa maka mkpụrụ obi Chief Honorable Damian Orjiako Amadi ga-amalite mgbe ọkụ elekere iri nke ụtụtụ n'ezinụlọ ya akwamozu ya ga-ewere ọnọdụ kpọmkwem ozugbo a kachara ụka na ekpere maka mkpụrụ obi ya gị bụ onye na-ege ntị jisike ka ịwụcha na akwamozu a ma kwanyekwere ezigbo nna anyị ukwu Nze Chief Honorable Damian Orjiako Amadi ugwu ikpeazụ maka ihi na ebe mmadụ na-agwa onye nwụrụ anwụ ka ọ na-akwa onwe ya ka mkpụrụ obi Nze Chief Honorable Damian Orjiako Amadi na mkpụrụ obi ndị niile kwere n'ogere aga site na ebere nke Chukwu wezu ike na ndokwa amen ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa amen ndị ọma na-ege ntị biko echefukwala na mmemme ezigbo ndụ ọma nke Nze Chief Honorable Amadi biri n'ụwa na ịda maka ọnwụ ya ga-ewere ọnọdụ n'ụlọ ọgbakọ nke Garland Convention Center dị na 1931 East Center View Road, Garland, Texas 75041 USA na Friday nke izu ụka anyị n'ime ya mmemme a ga-eji ụka na ekpere wee malite mgbe ọkụ elekere asatọ nke mgbede Prince Ụzọ Ojinaka na Princess Chichi Amadi Ojinaka na-atụ anya ndị enyi ikwu na ibe ndị na-agụrọhọ fọndụ bi n'ala America ga-awụcha maka ọgbakọ a nke a bụ akara ọnụọgụgụ ekwentị ị ga-eji kpọọ ma inwe ajụjụ 9083479939 ọzọkwa 9083479939 ọ bụ Prince Ụzọ Ojinaka Princess Chichi Amadi Ojinaka Maazị Nnaemeka Amadi ezinne Lọlọ Priscilla Amadi Maazị Linus Ọkpara na Chief Ike Uwanna tinyere aka n'ozi a.